igihugu cy'ibyiza abakijijwe bazora bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa.
Genzi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, hama kandi ndabahaye ikaze kugira ngo mubane nanje mu cigwa cy'uno munsi. Mu cigwa giherutse twabonye mu minsi iheze cyavuga ibyerekeye iby'agahamo. Agahamo icyari cyo, abazohamwa, abazohama. Ariko kandi mwibuke yuko intimatima y'icigwa turiko ahigendereye ni kumenya ikimenyetso cy'Imana n'abazogishirwako abari bo, kumenya ikimenyetso cy'igikoko n'abazogishirwako abari bo, mu gihe twegereje irangira ry'intambara ya nyuma yatanguye uhereye kera twebwe tutarabaho. Mu cigwa cy'uno munsi, mbere yuko tuzoca turara ikindi cigwa gikurikira, noneho kiza ari indunduro, birakwiye yuko uno munsi igihe nariko ndiyumvira gutanga kiriya cigwa, Imana yambariye yuko ngomba kubanza gutanga kino cigwa. Kino nacho kivuga uburyo bwiza bwo kwiga ibyanditswe byera. Kubera yuko ibyanditswe byera niyo nkingo, icigwa cy'uno munsi kivuga kiti uburyo bwiza bwo kwigamo ibyanditswe byera. Dusenge Uhoraho Mwami, ubwahe buryo dushobora kwiga amajambo yawe Mwami tukayatahura. Turakwinginze Mwami, mu gihe twiga kino cigwa uduhishurire iby'ubwami bwawe, utwereke uburyo bwiza bwo gutahuramo amajambo yawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. N'ubwahe buryo twotahuramo amajambo y'Imana? Ubwa mbere dutegerezwa kugaruka ku byanditswe byera, dutegereza kugaruka tugasubira ku byagezwe, kuri bya bishinga ntahe, ku majambo yabavugishwa n'Imana. Ijambo ry'Imana rimbarira ngo nibatavuga ibihwanye nabyo, ni kuvuga ngo hamwe hoboneka uwundi muntu agendera kure cyangwa akagendera ku ruhande y'ibyanditswe byera, uno muntu ijambo ry'Imana rimbarira ngo azokwaba mubwira ntibuce. Yesaya igice cya 20 ku murongo waho wa 20. Bibiliya ni igitabo kidasanzwe cyaje kuba igipimo cy'ibindi bitabo byose. Nibyo, hari inyandiko nyinshi zimwe zivuga ukuri, izindi nazo zikavuga ibinadiriya, ariko igipimo cy'ibyanditswe byose ni Bibiliya. Kumbure turi bubibone neza impamvu ari Bibiliya, kubera yuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Pawulo yanditse avuga yuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, bifise ikimazi cyo kwigisha umuntu, kumutoza indero nziza, kumuhanura, kumugira ikiremwa kidasanzwe, kugira ngo acike ikiremwa cy'Imana kitagira agasembwa. Niko Pawulo wewe yabyanditse. Bibiliya rero ni ijambo ry'Imana. Iyo uriko urasoma Bibiliya uba uri kuraganira n'Imana. Iyo umuntu yanse ijambo ry'Imana Bibiliya, ningo kwanka yuko Imana igira icyo imubwira. Iyo umuntu ahakanye Bibiliya, ningo guhakana yuko ijambo ry'Imana ritabaho. Hamwe wore umuntu wese yo kwiyumvira ngo agira afungire ahantu Bibiliya ku buryo abantu batazosubira kuyisoma, ni nk'uko yoba avuze ati ndagomba kugara akanwa k'Imana ntisubiye kubwira abantu bayo. Nicyo gituma bidashobora gushoboka. Abantu benshi mu gihe cya kera baragerageje kugwanya rino jambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'imizingo myinshi cyitwa Bibiliya yera. Baragerageje barayugarana ariko biranka baragirageje bica abantu baba bari ko barasoma byanditswe byera ariko biranka hariho abantu bagiye bayisoma maze bamara kuyisoma barazimira kubera yuko bagiye bagenda kuronderayo ibintu bihwanye no kwizera kwabo. Nimurabe hariya mu gitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo nigice cya kane ku murongo waho wa gatatu Pawulo yandikiye Timoteyo ati kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima ariko kuko amatwi yawe abajya yifuza kumva ibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo. Abantu benshi mwa kino gihe bafashe ijambo ry'Imana Bibiliya nk'aho ari igikoresho cyo kubashigikira mu mafuti yabo, baragenda barayisoma barondera ikintu kiza kibashigikira mu mafuti yabo, nabo ntibakibuze. Bamwe baratakaye. Hari abaje gusoma Bibiliya kugira ngo baze bayitoremo amafuti, babone yuko irimo amafuti, kugira ngo baronke ukuntu bayicoza. Gutyo batangura bamwe kuvuga ati Bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abazungu kugira ngo bashobore gukoloniza Afurika. Yamara nagenda kubwire yuko no mu bazungu wiyumvira hariho abadatahura kino gitabo Bibiliya. Bene no mu Banyafurika hari abatagitahura, abandi nabo baca bavuga ati Bibiliya ni ishamba rinini, ishamba rinini cyane, umuntu yinjiyemo azimira akaribwa n'ibikoko hamwe n'ibisiga. Abandi nabo kubera buno bube gito bwabo nyene bavuze ati Bibiliya ni kiyaga ukigiyemo uratwagwa, maze bahanura abantu yuko badakwiye gusoma Bibiliya. Ibi byose nk'uko twabyumvise byagiye biva ku bantu bafise inyungu zabo z'umubiri. Nimurabe ukuntu umwanditsi w'igitabo cy'imigani wewe abivuga hariya imigani igice cya 16 ku murongo waho wa 25 haragira ati hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ni inzira ishika mu rupfu. Mugenzi nagenda kubwire yuko igihe cyose uzokwigira umusomyi wa Bibiliya cyanke umuhinga muri ibi cyanke biriya, hama bikagutera kuba wobona yuko kino gitabo Bibiliya ari igitabo gishobora kuzimiza umuntu cyanke ari igitabo gishobora kuba carihwenze cariho caharabayemo erere mu gucandika. Hoba harimo ibintu bidasobanutse, hoba harimo ibintu bidashoboka, hoba hari ibintu byerekezwa aho bitari kwerekezwa. Mugenzi ndagana kubwire yuko iyo nzira urimwo ntabwo ariyo ukwiye gufata ingingo yo kuyivamwo, kubera yuko rino jambo ry'Imana ryanditswe mu majambo atahurika, ryanditswe kugira ngo rikize ubugingo bw'abantu bose bemeye gukora ikintu bidasanzwe turi burabe mwa kino cigwa, ariko kandi ryandikwa kugira ngo rize ribere akumiza n'igishinga ntaye gikomeye ku bantu babwiga ukuri bakanka kumva ngo baze bacirirwe kwiteka ata kindi kintu gihari kibaburanira. Ni kuvuga ngo ijambo ry'Imana Bibiliya rihari niryo ryonyine twahawe nk'igisuzumisho, nk'ikirore, nk'itara rimurikira ibirenge byacu kugira ngo byoye gutsitara ubwayo. Irisobanuye neza, ni igitabo igisobanuye neza. Rero abantu benshi bari kuzimizwa bari kuzimira bo ubwabo kubera yuko bafise ibibahimbara bafise ibintu bagomba gushira hejuru gusumbya ibindi. Iyo dusomye mu gitabo cya Mariko, Mariko igice cyaho cya 12 ku murongo waho wa 28, Mariko igice ni cya 12 ku murongo wa 24 niho turi busome. Yesu aratwereka ibintu bibiri bikenewe kugira ngo dushobore gutahura neza amajambo twabwiwe n'Imana yacu. Igice cya 12 ku murongo wa 24 Yesu arabishura ati, gituma muzimira mbega suko mutamenye ibyanditswe. Yesu aravuga ngo impamvu abantu bazimira, ikintu cya mbere nuko batamenye ibyanditswe. Ariko kandi hari ibintu ngaha twoca twibaza. Abantu yariko arabwira hari harimo abafarisayo, hari harimo abanyabwenge b'ibyanditswe n'abasadukayo, bari barasomye isezerano rya kera urudome ku rundi, bari bashobora kuvuga igitabo cyose ku mutwe, bashobora kuvuga n'aho ibintu byabereye, bashobora kumenya icyanditswe cyose indo n'indo. Ariko Yesu arababwira ati, igituma muzimira nuko mutazi ibyanditswe. Yesu niko yababwiye, Yesu nuko yababwiye, ni kuvuga ngo hari kutamenya ibyanditswe cya mbere. Ariko Yesu arabisobanura neza aho yaciye ashira kano majambo, kandi avuga ngo kandi ntimunizera n'ubushobozi bw'Imana. Mugenzi, ushobora gusoma bino byanditswe ariko utizera ubushobozi bw'Imana, ntabwo ushobora gutora n'ikintu na kimwe. Uca ubisoma mu buryo bwa literalemo, ukabivuza nka kuri abanyeshuri bavuza impundu ku ishuri bakazihondoroka. Ariko kugira ngo ushobore kwigishwa no kumenya ibyanditswe nk'ijambo wabyiwe n'Imana bikakunanira bigaca bikwerekeza kuzimira, ikintu cya mbere rero tubonye ngaha mwari no somo rya Yesu ni giki? Icya mbere aduhamagarira kwizera ubwa mbere, nk'uko tubona muri Yohana igice cya mbere cyanditswe na Yohana igice cya 5 ku murongo wa 5 be n'umurongo w'icumi. Umuntu wese yizera Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe akamugira nyambere, akemera Yesu akaza kugira ngo ahindure ubuzima bwiwe, akemera kwama kugura umutima wiwe kugira ngo Yesu Kristo yinjire, niwe wenyine azukira. Kandi twamaze kumva yuko impamvu umuntu azimira nuko atamenya ibyanditswe byera, amaze kumenya ibyanditswe byera azukira. Hano naho muri ino mirongo Yesu avuga ngo utizera. Ubu rero biratahuritse, ntushobora gutahura ibyanditswe byera utizera Yesu Kristo. Oya, Yesu yadushiriyeho amasezerano akomeye. Ano masezerano niyo tugiye kuraba mwa kino cigwa hariya muri Zaburi y'ijana na 19 ku murongo waho wa 18. Zaburi y'ijana na 19 ku murongo waho w'umunani haravuga hati, murongo wa 18, wezesha amaso yanje kugira ngo mbone ibitu ibitangaza byo mu byagezwe byawe. Nibyo twamaze kuba yuko tugomba kuvuga ibyo byagezwe n'iby'amajyamba yabwishwa n'Imana, iby'ibishinga ntahe bya Kristo bitubwira kugira ngo dushobore gukira. Ariko umunyezaburi wewe yararabye abona amajyambo y'Imana n'ibyagezwe by'Imana, ubwiwe ntashobora kubiraba mu maso mu gutahura nyetsi na ku mwami wiwe. Aca aravuga ngo wezesha amaso yanje, amaso yanje mwami, nawe ari wewe uyayobora. Niko yabariye Imana, aravuga ati mwami wezesha amaso yanje, yobora amaso yanje yagire nk'uko ugomba kugira ngo ashobore gutahura ibiri bwina mu byagezwe byawe, atari mu buryo bw'indome harabantu bigeze kumbara ngo bagindome ngo ijambo bararisobanura urudome rwa mbere n'ubwa kabiri kugira ngo bashobore kubaga takarorero n'ijambo tuvuge Yesu bagahera kuri ye bakayisobanura indome ya kabiri e bakayisobanura s bakayisobanura u bakayisobanura kugira ngo bashobore gutahura bakoresheje ubwenge bwaje abo bantu uzosanga ibintu biri mu cyongereza bariko barabisobanura mu kirundi uzosanga ikintu kiri mu kiratini bariko baragisobanura mu gifaransa kubera yuko baba barabyara bacanze hama byamara kubacanga bakaburiye bapfa niyo baja kubera yuko byamaze kubacanga kubera ubwabo bicanze nyene bagaca batangura kurogota bibiliya n'ishamba bibiliya yanditswe n'abazungu bibiliya nuko ariko nagira ndababwire yuko ntago ari ijambo ry'imana bibiliya riba ryabazimije ahubwo ubwabo base ukuri bakira ibinyoma bibakoreramwo hama birabazimiza impfu n'impfane batangura kubitaho bitari bibere bamwe batangura gutuka imana abandi bagatangura gufata ibi na biriya ariko mugenzi umunyezaburi wewe yafashe ingingo ikomeye ngira ngo nawe ufate uno munsi yafashe ingingo yo kwegurira ubuzima bwiwe Yesu Kristo kugira ngo abariwe afata amaso yiwe mu kuraba amajambo y'Imana mu kumva amajambo y'Imana abyumve biciye muri Yesu Kristo kugira ngo ashobore gutahura neza ijambo ry'Imana ryamubwira mbere kandi na Yesu hariya muri Yohana igice cyaho cya 14 hariya muri Yohana igice cyaho ni cya 14 ku murongo waho wa 10 ku murongo waho wa 26 Yesu nawe yavuze ati ari kumwitsa ariwo mpemu yera uwo data azorungika mu izina ryanjye niwe azobabigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababwiye byose mpemu yera uwaje adushiriweho Yesu avuga ngo azodutahuza byose ariko kandi ntazogarukiza ngaho gusa ahubwo azodutahuza byose nitwashika mu gihe cy'ibigeragezo ni kuvuga ngo mpemu yera akora ibintu bibiri aradutahuza iby'ukuri neza tugashobora kubitahura kandi iyo tugeze no mu gihe cy'ibigeragezo acaza akatubwira ati ibyo rero ni bya bindi nari narabigishije ibyo rero ko mumaze kubigeramwo byitware mwuku byifate mwuku insinzi igashobora guca iboneka muri ubwo buryo iyo utigishijwe rero na mpemu yera iyo mpemu yera ariwe iyo mpemu yera atariwe yagutahuje amajambo y'Imana naho wowe warayize ku bwawe ku giti cyawe ukayafata ku mutwe iyo umaze gushika muri application rero kuri tele kugira ngo uhangane n'icyaha ntushobora kugitsinda kubera yuko uzi ubizi teori kema en pratique nta kintu na kimuzi yamara mpemu yera wewe yakwigishije aba asanzwe abizi no kuri tele ukuntu uri bubyifatemwo wewe rero amaze kuza aca gufasha guhangana n'ibyo bibazo kandi ukabasha kuba wotsinda Zaburi ijana 19 ku murongo waho wa 11 niho tugiye Zaburi ijana 19 ku murongo wa 11 nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako habayeho ubushobozi bwa mpemu yera gusa niho ibyo ngibyo bishoboka umunyezaburi biciye mu kusaba imana ngo imuhe amaso n'ubushobozi bwa mpemo byatumye ano majambo aboneka mu buryo bw'inyandiko hano mu mpapuro yimuka aja mu mutima wa Dawidi. Ibi nibyo biri mu ntimatima y'isezerano rishasha. Nuko ibyanditswe bikugwa ku bisate bibiri by'amabuye bigaragara biri hanze, bikugwa mu mpapuro bigashirwa mu bwenge bwacu no mu mitima yacu. Abaheburayo igice cy'umunani uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo waho wa cumi na gatatu. Rero Abanyefeso igice cya gatanu ku murongo wa cumi na kane gushikana ku murongo wa cumi na gatanu naho nyine hariho icyo Pawulo atubwira. Abanyefeso igice cyaho ni cya gatanu ku murongo waho wa cumi na kane hamwe n'umurongo wa cumi na gatanu haragira ati: nicyo gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Nicyo gituma uno munsi njewe hamwe na wewe turiko turabwirwa amajambo avuga ati: wewe usinziriye, wewe wari kuriyumvira ko nawe wowe umuhinga. Kubera byanditswe ngo byahishijwe abanyabwenge bihishurirwa inzoya. Hari abantu benshi iyo bumvise ngo abanyabwenge baca bumva bize za kaminuza, abaprofeseri, abahinga muri ibi cyangwa biriya, nibo baca biyumvira. Nyamara bagaca biyumvira ngo kumbure inzoya zavuzwe muri uno murongo ni abana, abandi bakiyumvira ati kumbure n'abatize, abandi bakiyumvira kumbure no uko wewe wabyiyumvira. Ariko uri kuraraba mu busobanuro bwiza bwa muhemu yeri duha byahishijwe abanyabwenge. Ntabwo ari abantu basanzwe bafise ubwenge, oya, ahubwo babandi biyitwa abanyabwenge. Ushobora kuba utize amashuri yo ku isi ariko ukaba wokwigira umuhinga yuko uri umuhinga muri ibi canke biri, mbere ukaba wobizana no mu by'iyobokamana. Abandi bo bariko baravugwa, abantu bashaka kwigira abanyabwenge mu by'iyobokamana agomba kwerekana yuko wewe yahejeje, wewe atakindi kintu akeneye. Turakeneye mpemu w'Imana mugenzi, turakeneye Yesu Kristo kugira ngo abari watuyobora mwari uno rugendo. Gusa honyine niho dushobora gutsinda, niho dushobora guhangana n'ibigeragezo n'imitego y'umugwaniza ariko aratega mwa kino gihe tukamutsinda. Mugenzi, udafashe ingingo yo kugurura amaso yawe ngo wikangure, uraba ukuntu Yesu ariko arakumurikira n'umucyo utangaje, ufate ingingo yo kumukurikira, hama bari watangura kukwigisha. Ibyo urimo byose ni ubusa, uri mu kaga, uri umwana wo kurimbuka. Ariko kandi hamwe wofata ingingo yo kwikangura ukaraba ukuntu Kristo Yesu ariko arakumurikira, maze nawe ugatangura kugendera intambuko ku ntambuko inyuma yiwe. Ino nzira yonyine yo kwikangura ukaraba Yesu Kristo ariko arakumurikira. Mu gihe twiga ibyanditswe byera, mu gihe ijambo ry'Imana risomwa, iyo wamaze kwegurira Yesu ubuzima bwawe, kamere muba mwaratandukanye, uba witeguriye kumva ibyo Yesu Kristo byose akubwira. Mu gihe twiga ibyerekeye amateka y'isi no kwiga aho igihe kigeze, mu gihe twitegurira kukomba ya mwisho, kugwana intambara ya nyuma no kwitegura gusanganira umwami wacu Yesu Kristo mu kirere, biragusaba nange biransaba gufata ingingo yo kuzurana n'umwami wanjye Yesu Kristo bundi bushasha. Iki nicyo kintu gikenewe cyane, kubera yuko na hariya muri Zaburi ijana na cumi n'icyenda ku murongo wa mirongo icyenda n'icyenda hagira hati: mfise ubwenge buruta ubwa bigisha banje bose, kuko ibyo wihanikirije ari byo ndimburira. Igihe uno munyezaburi yamara gufata ingingo yo gushira Imana imbere ngo imutahuze amajambo yiwe amajambo y'Imana yaciyaza igihe Yesu Kristo yaratanguye kumurikira amajambo y'Imana yaciyaza muri we acagira ubwenge ubwenge buturutse kukubera yuko amajambo y'Imana ariyo aganza mu bugingo bwiwe amateka washinze niyo andonkesha ubwenge nico gituma nanki inzira z'ibinyuma zose kubera yuko turi mu gihe cya nyuma umugwanizi agenda nk'intambwe yivuga amazina yasamye asenganisha amazi menshi agereranya n'ibigeragezo kugira ngo umuntu wese mu buryo bwose ashobore kuba yozimira naho wowe uhagaze wozimira umuntu wese arashobora kuzimira umuntu wese ashatse kuzimira arashobora kuzimizwa n'uno mugwanizi mugenzi ariko umunyezabu uri wewe amaze kwizera Yesu Kristo intambuko ya mbere Yesu Kristo yashize ijambo ryiwe mu mutima wiwe maze kubera kuyoborwa na mwemu yera kubera yuko yigishijwe na mwemu yera aramuyobora kugeza naho yama yiteguye kugwana no gutsinda ibinyoma byose mugenzi igihe turi kwerekeza mu bwami bw'Imana mu gihe turi mu gihe cya nyuma mu gihe turi ko twerekeza ibihe bikomeye bya nyuma kwerekeza kwitegura gusangarira umwami wacu Yesu Kristo birakwiriye yuko ufata ingingo nk'iyi yo kwegurira Yesu ubugingo bwawe bwose mbere umunyamigani nawe hariya harahiriwe umuntu yironkera ubwenge harahiriwe umuntu yironkera ugutahura imigani igice cya gatatu ku murongo waho wa 13 kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi igiti gitewe iruhande y'amazi ntikigira probleme y'amazi cyama cyavomere uko bukeye n'uko bwije iki giti bari kuba baratubwira n'umuntu atewe ku migezi neza muri Yesu Kristo niwe ahiriwe kubera yuko azokwama atotahaye gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi runo ruzi ni Yesu kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi ntikizoruhuka kwama ibihe byose iyo umuntu yeguriye ubuzima bwiwe Yesu Kristo Yesu agahindura ubuzima bwiwe acika igiti kitigera cuma cyama gitoshe amashugwe yacu arabirana n'umunyu w'isi urumuri rumurikira bose uyu niwe mukristo w'ukuri uno munsi nipfuza yukuba nk'uko Kristo ampamagarira yuko nange ngo ndamube nawe ndakubwira inama kugira ngo mbigiti cyama gitewe impande y'imigezi y'amazi imizi yacu iri muri Yesu Kristo cyama mugenzi najya nakubwira yuko Yesu Kristo yifuza guhindura ubuzima bwawe ego yifuza guhindura ubuzima bwawe arifuza yuko guhera uno munsi aho wumviye kino cigwa imbere yuko tugiye kuraba ikindi cigwa noneho ibyanditswe byera biduhishurira icyijuru ritubwira tuyobowe na mwemu yera mugenzi uno munsi Yesu arifuza yuko hagira ikintu gihindutse mu buzima bwawe ikintu gihinduka nacyo nta kindi nuko wegurira ubuzima bwawe Yesu Kristo ku yindi nshuro kugira ngo Yesu atangure kukwigisha amajambo yiwe kandi niwigishwa nawe azobushoboza aguhe no kuyagendera. Yesu yifuza yuko ubwenge bwawe ubukura ku bindi bintu byose, ubikura ubukura ku banyepolitike, ku bantu, ku bahinga cyanke ku ganga ibindi bintu byose woshira ku bwenge ubushire kuriwe akwigisha ijambo ryiwe. Iri no jambo ryiwe aba ryo jyama rikugwanira ibihe byose. Nange nk'umusabyi w'Uhoraho ndakwizeza yuko muri buno buryo uzohabwa uburenganzira bwo kuzobana natwe mu bwami bw'Imana, aho Yesu Kristo yaduteguriye. Yesu agiye kuza vuba kugira ngo aduhe aho yaduteguriye, kandi mu bintu bizabimuzanye hazoba harimo kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyabyaha yanse kubireka, niwe wenyine azoshara n'icyaha ciwe. Ariko abagorotsi bo suko kubera yuko wowe ntibazopfa, igihe abanyabyaha n'icyaha bizobifuye bobo bazoca baragwa igihugu gihora ari icyaha ibihe bidashira. Niho mu gihugu cy'ibyiza ahabakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa. Izere Yesu Kristo mugenzi bicitwa uno munsi, mwakire ijambo ry'Imana.
Muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza ahabakijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Mufise icyo mubaza cyanye mwifuza kutwandikira kuri iki cyanye kiriya, cyanye mwifuza kujya muri groupe ya WhatsApp, twandikire kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 208 569 akamenyetso ko guteranya 257 261 669 669 canke ukavyandika muri komanteri. Gira nawe ucuterereye mwa kino gihuwa dukorera Imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.